If it was a phone call on Gabak Talanda port, Yamkumbulu put the chain go, I see Choglango, Gondi Lap and Amde Tool and Palingo Mizimul, Mdulo Gum, CCP, and Gabu start a pro. If it was a phone call on Gabak Talanda port, Yamkumbulu put the chain go, I see Choglango, Gondi Lap and Amde Tool and Palingo Mizimul, Mdulo Gum, CCP, and Gabu start a pro.
Mdulo Gum, CCP, and Gabu start a pro. Jamandi sends Mdulo and Funu Chinjim Pilo. Mamam de Legend, Funi Malin Konde Chaman, Papel. Ndifundile ngcikelele ndihlale thembe Yehova ndithembe wena ndifuna ukuphelele koneni andifuna ulala ngeenyembezi ndizibuze ngutheni yazi abanye abantu sometimes bazokhohlisa bazothi right irongo bafuna ukubona ubhayiza kudala bezama undisa bayadlala bazondiyeka but umculo uyandikhuthaza uthi mandingapheli mandla umama nabantwana emvekhaya bajonge unyana unyana epusha iqubho he got faith he can do this nawe chase your dream you still have a lot of chances andikuqhathi mntasekhaya nawe you can make it
If it was a phone call on Gabak Talanda port, Yamkumbulu put the chain go, I see Choglango, Gondi Lap and Amde Tool and Palingo Mizimul, Mdulo Gum, CCP, and Gabu start a pro. If it was a phone call on Gabak Talanda port, Yamkumbulu put the chain go, I see Choglango, Gondi Lap and Amde Tool and Palingo Mizimul, Mdulo Gum, CCP, and Gabu start a pro. Mdulo Gum, CCP, and Gabu start a pro. Apandizo Kwenzo Mtul and Zango Kwenza Batlo, the Indonga Pumen Kuben Sos and Diffie Thelon. Ingwe idla ngamabala ithunjelwe ngumlomo mandikhulu kunyathela xaxa xagena umxhosa nalena ungenayo uzoba nayo uzobona bathi themba ledanisa ukuhamba kubona umalambano usezovuka wena thula uzobona mandiqaqateke ndiqiqe ndiqabuke enqondweni mandixhanise ndixhathise ndingaweli apha endleleni lo mculo lidama nditshona endonga ndifumaneki kungcono ndibeka ugqarha nam undiphelele endleleni kudala ndivuka ifriji empty ndikhule ndibaselwa ngo-empty wawungekho seletheyithi wena uqabuke sekuleyithi Bonke bayandithanda kodwa bajike endleleni mbali always on my side njengeweather kantshintsheli If it was a phone call 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 Yeah